Abe semina ngihamba kakhulu. Abe semina ngikhathele kakhulu. Abe semtimba ama usavumi kakhulu. Cool.